consequences of not addressing the food system challenges is quite dire. We can change the narrative of food insecurity by enabling smallholder farmers with knowledge and technology.
Mazao yangu yameboreka kwa kiasi kizuri. Sababu tulikuwa tunavuna gunia 5-6 kwenye heka. Lakini sasa hivi nategemea gunia 10-15.